yangu, siyo yako we mama. Mpenzi we, oh mpenzi we, usilie, oh mpenzi we, nitarudi nyumbani, oh mpenzi we. Watoto wangu, wamenikosa sana.
Oh, mpenzi mama.